Love ndibuka ikigano twamukoreye yavuze ati jewe ndakunda umuntu andisinga kuko muri rap muri rap kugisinga no vrai ko vyemewe wewe niho biremewe muri rap
ya no vuga yuko icambere cyose nabiririmbye ngo biremewe canke nagiye ku isoro rya ndirimbo kubera nari numvise ngenewe azofata inyishu dizo zaravuze tindi nta numwe no vuga yuko aragira ico kintu kubwiwanje ku ruharago wanje mu ngingo kiramba baje ko ndirimbo master naririmbye urumva ko yari ndirimbo mengi disinga Fabilove ariko ari mu bantu ba mbere bayikunze eh narambwiye ati thanks kabisa kubona uri kuri supporting arambwiye ati ndirimbo yawe ni yanditse neza
mu channel Fabilove tumucane
ah yeah Fabilove reka kwigira birefu canke ndagufyete ndakumire nkibarafu bumva fu uri imperu yo mucafu are kuza ibintu ayo bataraye nk'ivyimafu
Isaac TV ho
Yes, you know my name. My name is Star Boy behind the camera to come and Juma Jukes. Mnazi kutuwa matubaza ni vini. Kumwanyu vini. Imeze neza biskuwe. Ini location tuwa hinduye. Aono msawaza Juma Jukes. Razi location. Mugani jina imugi yesu ya imbali. Haha, ukicheza na jemberi takulima. Tuwa kuzani ebishasha. Mnazi Isaac TV mnazi kutuwa matubaza ni vini. Jiza chane gose. Ibi nubigyoshu. Nomusi na kuzani umusta. Na kuzani nufuga. Numurini mjari kwa bikora neza chane gose. Nicho kitu manikonda gila presentasyo. Na mshiki yenga ugena da muhamma garase nubara musa kugira bigyohe. Uze, ubunyene umbisi zina jiu chusimbira kuri channel yo ya YouTube ucuba umabone wiwe kugira ibikorwa vyo ubandanye bibona bien novuga yuko no muririmbye ariko araza bien novuga yuko ari murungano rushasha ruko raduka ariko ntatevye ndashobora kumpamagara gato kabaramutsa kwanza bakunzi ba Isaac TV murazi ko tubakunda gato bafise ku mutima. My name is Tabo behind the camera Juma Jux reka tumuramutse umutari wacu kari wo musaza kwanza eh icambere cyocho araberewe sana araberewe niko ubona mukunzi wa Isaac TV uhereye ku kirato nikuje ugiye ku pataro ni white ugiye ugapira ni white ku chenete ya bien ku marori ya fresh ega ndamuramutse no musaza gute papa
ya ndabaramukije nanje
ariko ngize introduction nini ya sana
ya ni nini mugabo nanje reka nongere ko ndi erpro niga ya umuniga ni gutuniga dutunyama bega mugiye mu duka tukiri duseka ndibanga imbaga ariko ndumura pa bacava kucapa na pa bakanyita papa umwami wa vina ico boy mamba erpistora in Isaac TV
Hari abaririmbyi novuga yuko hari abaririmbyi n'umuririmbyi umuririmbyi urumva ukuntu yiyakira umuririmbyi nta bintu byo kuvuga mubwira ati duha agapira nk'abandi ushobora kumubwira ati duha agapira gato yakaca anuma mugabo wumva isukuntu yabakiriye gato yikandi kugira atongere gato twagiye yo
ya mama urabidi cyane ko ngukunda mubyeyi wemeye ntwara medi cenda munda kutakubona hafi kenshi bintera gahinda nibutse ko narara mpadu tubitse umukanda ndakwibuka uvyuka kare cyane mu gatondo mu mbeho y'igikonyo dije nkiri kibondo isuka ku rutugu nanje umetse mu mugongo ugiye kuturonderera ibitunga umuryango no bandanya sinoheza
abaraperi babaye benshi abaraperi turabafise benshi bakiri ko akiri ba Fabilove turabafise abaraperi benshi aho nyene kubera ndiko ndumveza rap yawe ibindi ntarabikubaza kugira amenye profile yawe kwiye dufise abaraperi nga mu Burundi benshi mbega hajya wo mu raperi wemera hano mu Burundi uvuga ati utohinga togwana kumukorapa
ya bose ndabemera barabizi kabisa gusurabiza umuntu wese agira flow ziwe hari abusanga bafise fast flow mid flow slow flow utuvyo umva barapa bibuta bagenda buhoro yani zose ni flow mva ko zimeze bien mu wese muri style yiwe barabizi kabisa
kuri wewe flow yawe toyita gute nk'abantu tutazi kuri
ni mid flow ya iragerera nyiri hagati na hagati kabisa
tugerageje kumubiriza amazina ni R pro R nabonye ni R ndende ama pro mbega ayo mazina yavuye hehe byaje gute kugira wite R pro
ya novuga yuko yo L nitwa Eloge cyo mva ko muri Eloge ritariza ya ni Eloge hanyuma yo pro ni professionnel ya ni L professionnel ya L professional
L professional okay mbega akazi ki wawe ka music ugakora nk'umuga cyangwa ugakora ko mukwijyohe
ya ni wazi ko ndagakora nk'umwuga mugu umwuga uvuze umugu cyangwa ko ari umwuga uzabatangiye kugira icyo guha oya novuga yuko ni ko ndateganya kujya ukora ikintu uri ndiko ndarima ya kujya uri muvuga ati ejo nzimbura reka nemere izimbuto ndazihambe mu kuzimu ndazizike mugabe jo imvura izogwa hanyuma ya hanyuma zimere nsorome ya niko nabivuga
okay niko bimeze kuko iyo uri kurarima ibiharage no cyo kubirimba ngo nyene no cyo vyimbura cyangwa ibicumbu umanze ko arima kwanza ukabivomera nk'akazi uri kurakora nko kuvomera nimba watere ngarenga irenga kugira zere urazivomera nk'ikintu uri kurakora kugira ako kazi iki wawe ushaka vuba uze wimbure ni giki uri kurakora nka Airpro
ya icambere no vuga ko nuko ndakajana n'ibindi bintu byose nico gituma utana ko ari ibintu nguma mu mwanya wose ariko yandagerageza kubigabura ndi numu DJ inkongera nkaba numunyeshuri urumva byo byose nibigenda biravomera ya urayibona ninka kugira no vuga yuko ona uteye nk'igiharage mwivu navuga ko kugira igiharage gikure ntuguma kuri cyagiharage ucugende ukavomera ari ryabana ivu ntacyo risangiye nibiharage me uja kuvomera ivu kaza gusuka umvano n'icyo navuga ko no muziki wanje kugira ugira agaciro hari ibintu njana navyo amashure katku DJ nibindi bintu vyishukende urakora ya kugira ngo ikintu cyaka agaciro
duhereye ku kazi ku DJ wavuze kurumyesha mwanda cyo guhera ku kazi ku DJ mbega nawe uri muri babandi bavuze indiri mu mva mahanga cyangwa uvuza indundi
aravuga yuko bo umuntu abivuza byo
ari bacana ure jama
ya sinzi kabisa yavuze ibyo yumvira mu wese yavyakiriye
ukwi uyo seje message yo warayakiriye urumva kuri RS kuko hari abantu bakirije message bayifata nk'inzigo abandi bayakira ivyo ariko aravuga Mr Champagne nivyo kuri wewe umuntu ari yavuze ibyo cyanke nawe ari akantu kagasoro bonyerutse mutemeranije na
navuga ko ibintu bya Mr Champagne nubwo akatwa uwari we wese yarabivutse mu isanzu umwese arafite uburenganzira bwo gushikiriza icyumviro cyo mugabo navuga ko kuno mwanya sino uha Mr Champagne yaravuze ivyiwe bafite ko bavyakiriye umwe aba mu DJ ya muririmbya cyo yavyakiriye mugabo wo yabivuze
indi numero ruka gusora wayisoreye muri one way novuga yuko ijya video wayikoreye one way novuga yuko yagukoreye indirimbo nziza cyane gose gena mu irabe kuri channel yiwe n'indirimbo shasha irimo abadada benshi tugerageje kuri indirimbo za unyinshi usanga zirimo abadada mbega birakorohera kuranka bajya abadada gushira muri video kuko abadada biraguye kubatora ho nyene kirahisi
ya novuga yuko uri kurakora video nta kintu nta kintu na kimwe cyoroshe kuva ku buryo kugurihe audio urihe video kintu cyose bigenda bisaba ubugyumva umaze kwiyangaje ukavuga ati jengire ndabikore urabikora kandi bikaba success navuga ko ntacyoroshe ibintu byose muri video biba bigoye mugabo urapamba na nyene kurumva nti wabikira hagati kandi bikagenda neza ya
bikagenda neza nibaze iko yo hamagaye umuntu muri video ngoga kana ko kwamushira muri video mwece mufana ni acting muri video hamakagenda nibaze ko atabindi usaba pare nkaba nkaba bandi bamubatubwira
ya icyabaje gukora kuba ari acting muri rya video hanyuma akazi gaheze umwe sakabandanya n'ivyuwe nakazi nibisanzwe urugya mwanya ama muri ko murakorana bari mu kolege wawe gusa ya hama bigahera
okay umuntu w'umuririmbya ni wacu mu Burundi amaze gukora ikintu kikababaza ere pro mu rapere ni nk'umuririmbyi wahe byagenze gute ari muri situation yahe
Novuga yuko ushatse kuvuga umuntu yabarakoze ikintu yabarakoze
kudekoneye kumva vraiment iki kintu kirankoze ko akinkore nk'umuririmbyi mugenzanye
ya oya nta numwe novuga ko aragira ico kintu kubwiwanje ku ruharagwanje mu ngingo kirambabaje ko n'indirimbo master naririmvye urumva ko yari indirimbo mengi dissinga Fabilove ari kare mu bantu ba mbere bayikunze
ya novuga sinze Fabilove ya Fabilove ndibuka ikiganiro twamukoreye yavuze ati jewe ndakunda umuntu andisinga kuko muri rap muri rap ku dissinga novuga ko vyemewe wewe niho biremewe muri rap
ya novuga yuko icambere je sinabiririmvye ngo biremewe canke nagiye ku isoro rya ndirimbo kubera nari numvise ngenewe azofata inyishu dizo zaravuze ati ndirimbo naho ndayiririmvye umuntu wese yumva ashaka kunyishura ntiyitinye
yaravuze baba Alvin Smith baratinye kumwishura acavuga ati hariho mwanga umuhungu hariya ngo itwa Air Pro yaranyishuye ngo indirimbo yiwe ntakibaye yavuga iryo jambo aramubwiye ati thanks sana brother kuba
narambwiye ati thanks kabisa kubona uri kuri supporting arambwira ati ndirimbo yawe ni yanditse neza iririmvye
neza tumucane re Fabilove tumucane
yeah Fabilove reka kwigira birefu canke ndagufyete ndakumire nk'ibarafu bumva fu nkuri imbere uyo mucafu arekuza ibintu wayo bataraye nk'ivyimafu ndakura abakenshi mwiko turi kuragenda dunda ngo rimasi mpuzi kenyeje umukanda impabiti nkuburu mwanda ataratangura kuzwiragira nk'isediganda ntibogereza hamwe abatanganya amatako kunyihanga n'igicumuro c'inyanduru korofa ubuzu wa kinakina na nyina kuri hape no kumena iminu igacika ubujyana yo
Ero bunuvuga iko abaririmbyi ariko baraza with design ba Berry Music ba abaririmbyi bakomeye cyane gose ariko barakora muri one way nawe wagiye gukora indirimbo ya muri one way why wagiye gukorera indirimbo muri one way doke niho ba waravye gakukavuga ati with design ya so indirimbo iraba hit nanjye rekanje muri one way
oya navuga yuko icambere mu bisanzwe uri kurakora muri uwo muziki naze ko fupa kuguma ahantu hamwe birakenewe ukuja kundi mu producteur niko wiga ukuja handi niko wiga niko ubona ibintu bishasha ya kandi navuga ko urabona ko ari n'umuntu dusa nabegeranye navuga ko ibyo byose biri mu vyatumye ngenda nkumva tacibe nkumva indirimbo ziriko zirasoka urumva ko ari indirimbo zifite quality kabisa iri kiravuga mu mayekuteur canke handi hantu urumva ko ari indirimbo ifite umuziki mwiza kabisa
yeah. Okay, Air Pro nibaze kwa kina ama featuring barazanye ngaho kiriko akira hagaze hajya anye. Bace bahagarika Fabilove hajya, bace bahagarika Alvin Smith hajya bakubwiye bose ko muzotegezwa gukora indirimbo. Bose mutegezwa gukora collab no mubose ajavuga ati naguhaye note utegezwa gukora collab y'aba bantu. Ninde wohera ko gukora collab nawe uvuga ati irashobora kunyaruka paraporo izindi mugabo n'izindi nkazikora.
Yeah, ico kibazo numengo kisaniki icoroshe kandi kigoye. Icambere no vuga yuko urabanzukiyumvira ukaraba mbe muri no mwanya nokorana nde no hera kuri nde no rekande ushora kusanga ugiye ari uyumvira hari ibindi bikogwa afise cyo kusanga ari okipe mugo bose tukokorana. Bose tukokorana ko bose nabari nivyo babizi kandi
ariko ari umwe washobora guhera ko niwe cyubahera ko cyari imwe bose.
Oh yeah.
Uvuga ati bose barashoboye mugano ushobora guhera kuri uyu nta
nakintu. Bose barashoboye mugurumva no hera kuri umwe mugo ntawe mvuze.
Ara tunyegeje mwabyumvise. Bose bokorana. Okay, ari kibazo ushobora kubaza ni cyahe ikintu ukundira Alvin Smith.
Yeah. Vayo ko. Yinda mukundira. Yo. Leka nagira mwe ndiko ndamukorera promo mugabo wakimba je sinareka
kugira. Mwese murabaririmvye ni bien.
Imwe.
Ya ni umuntu. Natwe tugo twakuzanye nga kuri executive kugira tugufashe promo.
Arazi kwidandaza cyo ni kimwe. Ego.
Okay, wo kubaza defona ya Alvin Smith.
Oh yeah. Fapa kumuna vugi bintu bibi ku muntu bijya bona bijya byiza birahagije ko umuntu asagira amadefo.
Irifuye kutavuga ikintu kibi ku muntu.
Ya ushaka kusanga je nibaza ko ari kuri jewe ko ari defo mu gukasanga ku bandi.
Yere niyo dushaka kumva defo kuri El Pro kuri Alvin Smith.
Oh yeah, nta mvuze na nyene.
Okay, defo kuri El Pro red.
Ya defo kuri jewe.
Defo wizi ko vuga ati je ndafite defo vraiment ni problem.
Reka twumve defo fise jewe. Mu muziki cyanke mu buzima busanzwe cyanke
buzima busanzwe
hoshye defo mfise n'umuntu ndibaza ko mvuga gake yamvuga gake kandi arantu bambwira ati buvuga kenshi ndibaza ni defo kuko hari umuntu ashobora kubaza kuri nziko turashobora kujyana tugahurira ya ukabona turapoje je isahira heze vip fresh si nko bari dukuntu kibaza ngo afise inzigo birabaho abantu benshi ngiye bakibaze ko ndi umuntu afise inzigo atavuga mu gukasanga ko biyumvira siko ya
Niveau d'étude kuri El Pro wavuze ko usanzwe uri umunyeshuri niveau intellectuel kuri we uzi wigahe uza mu wakangahe wizi biki
ya niga navuga ko umwaka wa mbere wa kaminuza muri bac 1 kuri université du lac
ego abantu urabacana ushitse bavuga ati El Pro nafika kingi wa université du lac
oya ubiye ubafite uri kufatanya ibintu hariho umwanya wo kwiga hariho umwanya wo gukora ama interview hariho umwanya wo kujya muri studio hariho umwanya wo kujya muri show hageze ku isukuru urabibona
ariko amakuru asumira ngo tudada kuri El Pro ngo turaza naho sometime twigize inyuma navyumvise ko baza mugabo ubigize inyuma aho ndi silver
ushobora kuba ari byo wumvise mugabo
nivyo namaze kubibona usa nkari ngo sister wanje
oya navyo babonye
yarabonye sanga ari ngo sister wanje
oya navyo babonye kabisa ndi badoko nivyo wumvise ushobora kusanga bakubwiye bitari byo cyane sinzi
okay El Pro nabonye wambaye ikirato cha bien mbega yugiye mu isoko kugira ugure ikirato urabi ki kameraman avuze tugere ino gatoyi El Pro gatoyi apa ni bien kugira El Pro gurikira to arabiki ni gikaraba El Pro yagiye mu isoko agashaka gurikira
kintu cyambere ndibazura aba imbere yo kuri kintu banzura bako gikomeye bisigaye byose byo biba bivana n'uburyo ufise ko urumusha gushima kintu tanga na buryo ufise ubonye gikomeye gisigaye wambara kugira gusanya n'intu ya
amahera El Pro ndashobora kujya hejuru yo kugurikira
Ndashobora
kurenza.
Ya ni ibintu ntakunda kwishura. Sha kusanga umuntu nibaje ngo ndirata cyangwa kibaza ngo oya.
Turahera kuri iki basi.
Nambaye basi
birahera. Turahera kuri iki basi. Iki El Pro kiguza amafaranga gaga. Ko nabona kimeze fresh kandi respect kweli.
Navuga yuko simeze nk'abantu bavuga ngo bambara ibirado byumba 500 cyangwa by'ibihumbi 100. Oya ntavyo nshimye kuvuga ni kirato nakiguza amahera kandi antuka nimba ki ndama nko nakirambere yayo banca 5 6 7 banca 8 cyangwa 20 cyangwa I go. Chakimvira ko kijyawe wibaza ko ari defo ari cyakunda cyangwa kijyabaza ko yakunda icyo don uramubaza ati bakundi ikinyera mukabimenya
nawe iyo ushaka gukunda umusto kerekaritse kuri wewe Nima ta ufise ni bumufise muga hariho karite kuri wovuga ati je mukoga toja en couple bamezuko.
Icambere no bwa yuko yahaba cyangwa taba icambere uraba n'umutima umutima usumba byose bisigaye bindi navyo nta muntu abura defo nta muntu yiremye nta muntu ya ego
uvuga ati uko yozu ko ari kukwesa bamugufa bamuremure ni twende
ya wa mushimye kiri ku mutima ya umutima kubwiye tujya nujya nyene ko hanini umviriza umutima kwa maso amaso aratubesha bro amaso aratubesha we bijyaye baza ko bisa yangana ari gi usanga indani vyarabotse ya bigera byo numengo ugasanga indani nico kizima
Yeah. Okay, er pro amuzaniye visa yo kujya muri Belgique bacho muza bakacwa muzana na visa yo kujya muri Canada. Muri cyo gihe utora visa?
Ya nta nimwe.
Why?
Kubera ntabashaka kujaye.
Oye bakugira ati ni condition. Mama na papa bazati ebantu byanga bigenda. Mbere na abantu bageje intwara barabigiye mwa ati er pro tegeza kuva mu gihugu dushaka uje hari ya kuduserukira ibi nibi. Tugwaye visa ya Canada na Belgique.
Yeah, no, go on, hang bro. Hang with
Kabi. What's going on? What's going on? Yes, trick when I air pro no more because I'm such a negotiator. Jacqueline channel, you are YouTube.
Yeah, air pro Burundi, air pro Gusani, air pro Burundi, channel and YouTube. But I'm in the Imboshasha, Eri Koka, we send the Medzeneza, Konongo, yeah.
Konongo, I'll go to the cons, eh?
Yeah, Konongo.
We can consi a kikon,
oh, yes, consi a kikon, yeah, Nini, Konongo, Gusa, air pro, yeah, air pro Burundi.
Konongo,
Kubiti Konongo.
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 Na demo hari abaguma ku tikonongo muri video.
Eba na guma bwira ati be urya guma ashaka kunci inyuma makubita ikonongo. Yeah.
Nabona baguma bakubita guca.
Ego.
My name is Tabot ari kumwe na Juma Jux na Ere Pronga anye. Reka tubasezere cyao cyao.
Isaac TV. Oh.